That's Ramity and Yalandan, a subred yan ye. Yatia see any acute doctor and some no, and also papa, papa, and a subred. Yadina, Eba Besson, Waha, a year conconco TV show, and your channel, papa, papa, number one top notch, channel, and a subred, a diaba, a babbidra, and some outdo a DTA, Nessa Fata, said Danny Den, now to be a Yatuna Savram. Atuna de Jemus, from Tian Pen can be a name, ye any atu free sepain away from a bunny or bedroom, now Yam Persia Becan, and no, and yet ye can a trim, a mamma Zenina, atubia, and ye as a tree as yet as I'm yet, I didn't tell me. Na feel so so any ye hwene tia esa drobe de hwehwe ansam dia so toto form na ansam ya tasne se bese panu ko na ba ne dia ba be somo ewo afidikase so ntisa brede ne cha ne yi bo modern subscribe na se na wo foforo so ensan ka bi na wo munhwe bi na nensam ye de ba no ene ye che kure papa ni bia ena sabre ye de eto awo na de adumu akote bi ya wo bete ene sem akutuku pashi kromo hine ene wane na hema womo ezam ye brisa bia kranto hine ne na hema ega wo nyansa to na se ta se nwoma amana pai se to tanti sabre wo mo nyansa na nko ban kromo wo ma so wo mo man akwa ban fe ya se panyan ama sabre de kromo nyina abonye nya sanso ena be sanso ate se nke hu ye company se ka bo bi obi ahwe ase na obi duru ana nko hen nante ye nanso eni de firi so ba bete bara mama ma bara ma kese asem krona akutuku pashi kromo fo akwa ya ma sabre ye cho ma bo so a wo mo kro na bo no ene na kwa shay. Yes, and to a kakope, woman so the same adecrement. Woman so pesa, woman eco quayabi, amasabre, hunsam, ayedja, gruma for the hey, yampanos, nanita, mata, when you steady naked for Nadia, said Bamamo, a cramp ramum to my cacofa, Musuadia, will be a nabay your cremo. I was young some no, and ye a dos, papa, 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 it is abri, and ye tender no, subscribe and I say, now will be a and sank a number near Guan so, some pesa, we need a dim command, no, so, and now ube to me, a amawansa, a kayan. Yes, will be a better and sang it to my tenure. Gemti so person so ya so person opianin na namba yi wo renge ya empanifo ensa ebeka ne pepepe yen free ensam ne munchu mu ase emfa ma web akutruku pa hwe kromu ehne efre no nana damuji wone ne hima eye nana irebade se me kasai ene empanifo hu se na ba bedwai ayasen ye e obofo ne namba na hwa pa so ya sabre twetwe na basa ne sre na de atia nyina ene se Nana irebade ene nana damuji enti mamfa wenyansa amwa akutruku patri promofo ama sabre yenye ense mpuna wama sososuo ya abo wama sosetan wama kronusu nina ene se. Nana etumi ayemshe ha ama adede mshifuwa papashia kwa afuwa binima wama muwadi ya mfriyadie nadia yashi atuwa wama bomu suwa mbeda nenuwa tiafi ya siya mani suwa semene nchenye asemi ya yu mwasuwa umedia enyadia zobe tumayimu ndo upe biano upe kuraka mekebi enti adia wama kwa kebi ya kwa kwa yika ababetu wama kronusu nina ene se. Waba enu waba enshiye mudie, bema ne bema enshiye mudie, eye chuwa dia, bo main sansemi, ena enye kwa kwa fase, mkesi ya babe tukuru mafu iso, fawo wano fashe shenenye, supi supi, suunse usoko bentua, ene meme yenye bema ebinum, wamo tose kase, tia bote timbo, nenye nenye enye, eche yosu gase, se ya, ebi eche kase, ye frense. A bibiye ya wan hwe yekura na adan na ne tono puo soro hwe ye bewo na masinan abepie soro nana etumi aye hwe ha ma mema to bawe ama kwa kudo nsuwe be ma etumi ama na yonko be ma sebre ne to ene ne wode aye fa wo no fa hwehwe no wo ba nso ene ne supi supi ba ba besia nyankopon abodie mu ka etire ne nipadua no me no me tuntum tuntum fe 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 kama bogo se nkamfo ene ye pecha 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 se ya se etuji mu emu ata kama 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 ene chese wo ma etumi akoda ho na ne yonko ba afa dua bi ne asa dia akura wo bonkuro wodi esisisisi nse ya wo se ba no na ekoko ba ne sa na nkenim se nananom ebepese bi mpenifo mesre meka enyansasem bi na nkega na na yereba de ne gamuji wo matumi etu emabunifo amo matwo mo efri sa echiwade musisam ene nsam a yen kampokura sanse efede nyankopon wo bo nipa da sene ne wo so ba me wo mpan edo ba ho nanso nyankopon nyansa no enipa binim papa hwa kwafo binim anyenyefo binim epese omo dansem no enkwanta kwantimpom da ho nanso opese omo kwati ekokofa mom kwa ye no ene nam so ma meka se enye kohwekuro no e asem no ya meka yi ene ye ekuro yi ya ye frɛ na kutruku pa hwekuro no na obrempɔ katachie kɛsie kokrokobi ne na yonko brɛbo bi a wono nso so e wa asase so ne wa fase e wo kuro no so na okese yi na danfo yi ne wa fase e so e na chese okese yi e di nani etoye okese no wo se ne wo tewa no te se ne kuro ni baako e ne wo ngonkohwa ade a wa hye se mu obi anye no amanfo bi nimu ahyase a wo mo ye mekere wo ba no benhye mu die e ne bema ne bema enhye mu die ni to okese no etu enkrofo bi se wo mo nko no mo fo mo ni kwetwa we se mienu ngonko bo mo ni akwo man hwese ampa sansan panyin se wo pentem bu atan ya wo yamfom so se te sa na e ja wo hu die obe ye ampa nampa okese yi ni nkrofo a wo soma wo mo se wo mo mra akotuku pa hwe kromo mfo mo ni me hase no mo ba ya asem ni na da we yo a de ni na en en ye be we me me en na ye wo opunu tu se ya na ne to kase se ayi wo ase bre ne to abunu mo se kawo wo de sokete bi afa ne pa na watoto ne ni agia kanani ma pe ayi entuma bi adia fore fore nanim ape aka da obi dia twi na no ne ni achi ho no ne nam kromo na ne tu se ba we ngo sompo no de ne nam kromo se ya toto amamfo se ntudia ama wakase yi kra na nkrofo a wo soma mo kra no senkanya ayi nadan fi a chese ne wafase ne wokure so a nya papa e wafase enkoko fase em kese kra baaye ma nka omo de o ma se mo fufar fufar kra ekosa enipa ye tuo mo so mo nko akutuku pa hwe kromo enko hwe emeka nkyere wokese no enti anam so mo mo ko e no so na yampa na ja wokese ni yonko brebuo ne wafase wokure so no wontimi emma kure mu fo nyina huna ma ne emma ebi meka ne yonko brebuo no ne wafase no so enti ne wo ba modena ka kire wonse ne wonfiri ekuro no so na ja de obeye no enye wonka jangum enti sabre abra asem no eba beto dwa no na kwa kwa yasem kese na se ne mpanyisie ne se funtunwo esa abatatwe ne enti ekoko ba ne sa no emu nkwada mu apemfo mu mpanyine ne ade nyina enam so mu nyina ya mu tukenkran he asase ne mu apai wo jaka kraka bia fore ama sabre de ne dikadikadikadika eja manse ni hu bida ebi asi ewo kuro no so makuro no empempem ene wo mase ahye dwa okokroko no okatechie yi na yonko brebo no wafase no so efri ho no ene ye baabi eka so nko hinteresye ne se akwanchira wudi bedru no ye se ne wudru a ehwechi nhwe de ekwa so ewochi nanso kakrake ne wafo ya wono so ene ye aye fre no zangurubo wono so entimi ahwenanim ten zangurubo se waye japade bebre wonachi nto betwene ni ahwa kutruku pa ahwe krom yenko he zangurubo etwene ni ahwe nachi masabra meka se ene ye ade baabi abehu zangurubo aye ene ye yi obi mpan a wode na mentire ya bo no tuku edi ewa na kwa huza ngurubo ewo mkwani ana sabri wako wako to weye ni pa enye ye mkwamu na sabri yetumi edine to enti ya kwa kwa danaswa femse mkesye pa ama unye nyansa enye papayi nkwobi tunefumu tie ya anka nana yirebade enye nana gamuji nkwombe tie nso wobi atu wamufwa enye apeta mpe gongo unwa mbo mamo tuomse akwada nini asuma na wasu onko nuwe jina mfechile bebi ito manana saamu wamu yeye ena aise ya kwa kwa ye wamu soka akwa kwa foru foru wamu nina.